Usikubali kuongwa, mtu anakupa 1000 hapa, kalamu anasema imba wimbo wangu. Sasa wewe ni champion wa kuleta maendeleo. Vile tumesema hapa leo, kama mnataka Mombasa iwe ndio headquarter ya region hii kiuchumi, Nairobi can continue being the capital. Bada commercial headquarters ya Kenya itakuwa Mombasa. Na watu wengi